ndingungqangqiyaza nsitsho ndisithi liyazi selwe namasantubululu apho siyosondela khona kulo sile endlini yama sikhophe de kuvaleke ngezimpambo zini.
Singene ngeni saphuma ngeni ya ewe mama injela ndumkhondi yanxontela kanti ngakhwelo linye ebanjibeni imazi yesizwe vuma ntangazethu sibaleke ngoba kakade le nto umbona umandi ngokuthubelayo vuma ke nathi sikungqinele ayaphi namaxhosa kwakube kwamazwelandelela kunyuka into ngomqolo ikabele emagqeni phuhle iphume ngomlomo ewe kaloku kunamhlanje nje siyathumisela sinilikilithe bantwana bethu mamelani ukubekwa kolwimi lakho kwethu nive ngendlebe kunyakaza igazi kushwabana indawo zokuthunda
namhlanje apha komkhulu kwamathanzima endimenyiwe into yokubana kukho iindwendwe zizawufika apha xa ndifikayo zikhona iindwendwe apha ezithunyelwe ukuba zizoxoxa nekhaya eli malunga nemvuselelo efuneka yenziwe yenkcubeko amasiko nezithethe zethu ekukhokelwa ke ngabantu abalathelwe loo nto kodwa ke lizawufika ixesha lokuba bavele bangobani nabona bobantu egameni losapho lokwamathanzima endikhokela lona ngokwesiko lekhaya kuthe yawungena ezindlebeni zam le nto yazinza enqondweni sabona kufanelekile into yobana sicebise ikumkani yethu njengenkulu yethu ukuthi lo msebenzi ingathi kungafaneleka kuba usingathwe apha omkhulu eQamata wonke lo msebenzi wokuza kwenza intlahlela yomyona ngqobo msebenzi oyakuthi wenziwe kwixesha elizayo loo ntlahlela ke kuthiwe yalathelwa umhla wesibhozo kule nyanga izayo kaCanzibe sinethemba lokokuba ke loo nto iyakwenza iyakuba iligwele lokuvuselela ilenze ikube kwivuso kubantu bakuthi ngokuba bazikhumbule uba bangobani nabona phakathi kwezinye izizwe bangobani bona yintoni khona banokuqhayisa ngayo iyintoni khona bathi bangabo ngenxa yayo ngale nto ke sicinga into yobana iyakuba ichane ucwethe ngetolo uba kuthi mayizokwenziwa apha komkhulu eQamata siyayamkela ke thina njengosapho kuba olu sapho lumele inkcubeko yesi sizwe sabathembu baserhoda sinethemba loba iyawuyifumana inkxaso efunekayo ikomkhulu eli ikumkani iyakuthetha nesizwe saserhoda sisonke kodwa thina njengosapho eliyintsika yobukhosini balapha eRhoda sithi ingqatsho ke nto zakuthi mhlabe nekhangela siyabulela
zesatla bulise kwinkosi zakuthi namhlanje ndibona ilusuku olukhulu apho nathi singumzi wakwamathanzima siziva sinelunda ukuba le ndawo obukumkani balapha eRhoda ibe yeyona ndawo apho isatla ibidibene khona yaze yachonga ukuba maizo kutibanela apa kubu mkukani basekho niamba ke no chepesi walapa ekrisani tintuma ngeno unincedileyo isikakhulu sivuya kakhulu silelo sapho laba Matanzima ndiza uqala pha kulando madlamini ubuyithe kulomsitho uza kwenzeka lapha ndicuba loo nto ke iyaba sisikhokelo saleni ndivile uba ninentlanganiso nomasipala ngaske ke naye umasipala njengoba indlu iseyigqibile ikhaya nesatla izi ukwazi baphambi kwalo msitho babe ntanganye asikaleli ke thina singabantu abanamabhongo apha ebathenjini oba asiyifuni le nto kuthiwa udla uthi umtata omncinci ubhoksa nesikhofo sizibone iinto zethu zingahambi kakuhle sikalela into ezawuba yimpumelelo ukwenzela uba nezinye izizwe zibone into okokubana apha erhoda siphethile ngodlo le nto ke siyenzayo ayonto siqalayo nootatomkhulu nootata bethu yayingabantu abanembeko abantu ababebazi ubukhosi babo balapha erhoda yile nto ke nathi silandela kwelo khona ndibulela kakhulu le nto nizokuyenza apha ekhaya endicinga uba iya kudala umanyano apha kwezi kumkhandi zalapha kunye neenkosi niyeke nje le awazi yodwa kuphela ewe le nto le iyawudala umanyano le sibona le nto le into esikhulu kakhulu ngalo msitho madlamini ubuke wanqaba kodwa ke ndiyabulela ukuba uphinde wabuya ubufiki lapha ke ngalanyanga uhamba neenkosi zakwazulu natal sasihleli nazo apha kule tafile sawuxoxa nomcimbi wayimpumelelo ngethemba ukuba nalo uyawayimpumelelo ukususela ngoku ke ndinethemba uba uchepesini uyakulazisa usapho lokokubana kukho into ekumila kunje asiphelelanga apha usapha lukho abanye ke bayokusebenza kwiindawo zabo kodwa ndithetha ukuthi ke njengokubani lapha nje namkelekile sike sathetha ngesilwanyana apha esisasikhangelayo endifuna uba abo basefote ke basincedise sibe silwanyana sethu apha ekuthiwa yinabulele ike nisijongele naphaa uba inabulele le ingaba sesiphinde silwanyana ukwenzela uba siyazi uba eyona nto sime ngayo apha yile siyayiva nje thini uba kwakuthiwa yayinabulele dala kodwa asinawo umfanekiso wayo ndicima naloo nto ke abo basefote bangasincedisa ndibulela kakhulu nawe mawethu ndibulela ukubona bendike ndikuve ke lapha ndiyabulela ukubona madlamini ndicinga uba namhlanje sizayikhula into yokokubana makuqaliswe ngokuvamile lilonke ke ndawo ndixelelo sapho ndivumile into yokokubana makubekho ezi awards ndibulele kakhulu kubantu abalapha into ke ndiyinqwenelayo ke mnake mna nokuthiwa ngesingesi i-communication uba nisichazele uba nendawo ningoku sifuna intlanganiso sikhawuleze sidibane uyabona kuba yikho i-communication soze into zihambe kakuhle ngaske ke nangoku nizawudibana nomasipala ezinye izinto enizivileyo apha niziyozithetha apha kumasipala kodwa naye umasipala kuyafuneka into yoba kuzokudityanwa apha kule nkundla yakuthi ndicinga uba sigqibile ngoku ndike ndathi noko masenzele ikofu pha ekhaya noko ke niphunge nihambe noko niphungile
ekhona.